ubudahangarwa bw'ico giti mu mirongo 78 bariko barasubiramwo amazu ya leta ibibiro vy'intara bimwe vya kera vyasubiwemwo na economa general de du diocese de Mulhouse hanyuma rero economa general acabwira conseil wa buramatari ati sishobora gusanura iyi nzu mudatemye kijya giti acarigi conseil wa buramatari rero yitwa ndi kubyayo Pierre acha aja ku ikomine kurondera abantu batema igiti cy'umuhororo cyambe hanyuma ababwiye ati cangaha mu giteme ubarazi uwo kibanje ibango rya mbere bukeye ntiyaramutse yararyamye ntiyabyutse bazimutse baja kumuhaba uko bagitemye ari bane batatu n'umukapita bose mu mezi atatu bari bapfuye hanyuma kubera bapfuye giturumbuka hakongera umukosi yatanze itegeko ryo kugica nawe aja kwa muganga kwivuza iryinyo bararikura hacanukiramo kanseri nawe yanduka arapfa aho ni ubudahangarwa buri kuko kuva mirongo 82 bariko bakorera ibarabara rya kaburimbi baraje ivu ryaho ryose imashini zirariyora zijya kuzita hanjye mugabo rero tuza tubona harasokorotse udututu turatinda tuza ari amashami y'igiti cy'umuhororo kiraheza kiraduga kirakura nta n'umwe yasubiriye gukorako n'umusazi yabajya kuri prizo y'abakenyezi yaraja kura kwibabi avuga ngo we wa muhororo we uri mwiza acagira ngo ntukamumire urumva umusazi igiti rero kirakura urabona carabaye inganza marungu ntawasubiriye kugikomakoma wagitema ishyaka naho abana baraza bakacubira bakarya kumunyenga ariko nta kibazo mugabo nta n'umwe yigeze yiyumvira kugitema kukihangaza ko umupanga canke inshoka urabona narirya shami ryavunitse abaje mu nyuma nabo nyene baragitinye kubera ubwo budahangarwa uno munsi urabona yuko bacubakiye hanyuma bagasamarira ku ishami ricitse atana kimwe barikoze ko ngaho gica cikumira kurya agasaka ka Inarunyonga n'ubundi umuntu iyo bavuze ko ari intatemwa yiwe intatemwa ikiriko nta n'umwe aheza ngo agikumeko nta giti baca nta shami baca bakireka uko nyene kikigumira uko ikizihenura kikazihenura mugabo ibiti tuzi bya kera byose biracyari uko nta n'umwe arabikomako urumva rero ubudahangarwa cyarabwihaye hanyuma n'uno munsi urabona n'abantu ko bagisonera ariko ku bw'ibyo nabo ntibo kwigisha ku gusonera ibidukikije abari nabo ngo baje gutemagura ibiti n'ibyo batate igiti cabura amatari bagihangaye cyiswe cabura amatari cyiswe cy'intara nubwo n'ubudahangarwa we wa murundi w'ingozi wa munyamahanga ubingozi ico giti cabura amatari kibondera kwiki kireke cibeye Rehoboth, Nirtimedi.